uShaka kasenzanga khona, owaziwa ngelika Shaka Zulu, wayengumuntu ovelele emlandweni waseNingizimu Afrika. Wazalwa ngo-1787 eyindodana yenkosi usenzanga khona, umbusi wakwaZulu. UShaka wagcina ethathe izintambo waba ngumsunguli nomholi wobukhosi bakwaZulu. UShaka wenza izinguquko ezinkulu zempi kanye namaqhinga, aguqula amaqhawe akwaZulu aba ibutho elinamandla. Wethula iklwa, umkhonto omfushane ogwazayo, owaba yisikhali esiyinhloko samabutho akhe. UShaka wabuye wasungula izindlela ezintsha zempi namasu, njengokwakheka kwezimpondo zenyathi okwavumela amabutho akhe ukuthi azungeze futhi anqobe izitha zabo. Ngaphansi kokubusa kukaShaka, umbuso kaZulu wandisa indawo yawo ngochungechunge lwemikhankaso yezimpi eyaziwa ngokuthi imfecane noma ukuthoboza. UShaka wayehlose ukuhlanganisa amandla nokulawula izizwe ezingomakhelwane, okuvame ukuphumela ezingxabanweni ezinodlame nokuxoshwa kwabantu. Imfecane yaba nomthelela omkhulu kwezepolitiki nezenhlalo kulesi sifunda. Umbuso kaShaka wawugqame ngokuziphatha okuqinile nokulawula endaweni eyodwa. Usungule izinguquko ezehlukene kwezenhlalo namasiko emphakathini wamaZulu, okuhlanganisa nezinguquko zemikhuba yemishado, ukuhleleka kwezempi kanye nemikhuba yezolimo. Izinguquko zikaShaka zazihlose ukuqinisa umbuso wakwaZulu kanye nokugqugquzela ubumbano phakathi kwabantu bakhe. Ukubusa kwakhe kwasidlondlobalisa kakhulu isizwe samaZulu futhi kwasinika ukuhlonipheka nokwesatshwa phakathi kwezinye izizwe. Kanti futhi ukubusa kwakhe kwaholela ekutheni abantu abaningi bazithole sebefudukela kwezinye izindawo lapho bafika baqala izizwe zabo khona. Impilo kaShaka yafinyelela esiphethweni ngonyaka we-1828 lapho ebulawa abafowabo uDingane noMhlangana. Noma kunjalo, ukukhunjulwa kwakhe njengosomaqhinga wezempi, umguquli wamasiko kanye nomsunguli wombuso kaZulu lisabalulekile emlandweni waseNingizimu Afrika. Umthelela kaShaka Zulu kwezombusazwe kanye nenhlalo yabantu usekhona namuhla.